November. Wine for me, African woman. Call the body to the lamba lamba. See the girl you want to come body. But now you where you want to dance for me. See the girl you want to come body. So I'm gonna make you not different for me. No da dimi, shakara. Kilo tambo da ding da 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 da. No da dimi, ah shakara. No da dimi, do me, do me. No da dimi, shakara. Shakara, kilo tambo ta ding da 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 da